left, left, cross the button, left, right, 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 left, 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 right, 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 left,
last 1 minute.
Right, left, 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 right,